Ona kupe kwanza wewe. Tunegoshia kwanza moya mbili. Mungu yuwacho. Unavyumva? Bila kuzetea mademadeo mnavaa mabitu ya hivi hapa. Hapa ni moya mbili. Kwanza 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 ukate kwanza gato.
Gato. Akate nini?
Amani tu aga tutarabije.
Bwana kwa yaso kunyicha gamani. Ere ga bro nkami bazanwe n'ivyo gufye. Nukuri kumana genzo mwitwara.
Oya fara kwitwara navyo. Inde ndakubwire kijana.
Namanza naza nsaba ikigongorere.
Eh Belcris we naba podcast wari witwajije.
Hari mande ya home nako witwaza gute. Wo nubwo hano nubwo namagiye muri doshina banda bafise.
Era majendra yee.
Ne urege namugize iki none. Namukobaguye gute.
Ntavuze ko yabumye collab.
Namwibye collab n'ibi. None bari hamahera nashaka
hama bari. Urege bafungiwe hamwe.
Ahubwo jero natahuye impamvu Landry yafunzwe. Sinshaka ko afungwa kandi ariko natahuye impamvu yafunzwe. Harimo kutagira kutiyumvira. Kuko nshaka nari mpagiraze ko ndamwitwa yo subirayo. Idrissa, jewe keke tunakiguze cyagiye nange gukusaba na Nicolabo Michael Jackson.
Baba wewe yafuye muri Deminef. Deminef nyine bawicaye kuripo.
Nkusoma amafaranga yanje ndayambara bice bitera kibazo abantu baza kukundida.
Papa wemba ni afiriye ku stage.
Bakunzi ba Imperial TV turabaramukije bivanye naho muherereye bwa ke canke mwaramutse tubibutsa ko muri kumwe na Iterite Kabela aka Tiago Tequila Mama Queen no musi turashitse ahantu kwa Idriss Simbiz aho batugiye ko ari kumwe na Belcris aheruka gukubitwa na Landry promoter bari kubamugira inama yo kumwihora bihore Landry promoter kuko yarakubise umuhungu ngo ujya muhungu wundi ngo numuhungu wa Idriss eka dushiki turaba. Ah, nali mu rupango kwa Idriss. Umu YouTuber tuzi azwi nga muri Buja. Urabona ya modoka ya Idriss ahantiri. Kandi urabona Idriss abahantu heza nyene n'ibiyo vya filme na antenne ya Canal Plus wa aragaritse wa mobile kwere. Kadushike turabantu bicaye hano ko baragirira iyo nama. Tumviritse. Kadushike tubashikire twumvise ibyo barimo. Yo. Yo. Odi apa. Turabara mukije. Belcris. Urahura komeye. Ndabona ko mwambaye noir. Basi mpinebe kwanza nicara amatu ya get d'abord.
Aricho uduhaye kamoya tu.
If you try to be a gamin,
Nuragira, good to get to be a machungu, you are chimpeti, very machungu, you receive you. Sasa Murin Jose, Mumigani, Muribidia. Arahan, Migani, Nasaha, Bukamani, Tranti, Verse, but I could get at Munarimo Machungu, Patia Pom behind. Muri proverb, Berkanda, Mumigani, proverb, Trante, where I could it to Ragusha, could he say? Munarimo Machungu, Patia Pom behind. Pete kwera machungu yake mpatie akari kama mukonki wewe rero kubera tanzoganywa hapa ndakuwa vizuri tukikwa harashashi tuingie tu hamo situbana nyikiganira eh
nani njirana nande muri mwebwe babiri
uratangwa na Belcris kwata ya
Tebeli Chris kuri kurya mugere yari yekwere je mbona ari nkarate kurya mugere arashakomeye umugongo ho yone yo Yona bishobora kurya mugere yari Ephraim.
Umviriza wewe. Kwanza ukate kwa tuanze ka tunegotiate kwanza moya mbili kwanza baadaye utafaki pindi baadaye. Sina ile wewe kama. Ona kupe kwanza wewe. Tunegotiate kwanza moya mbili.
Unegotiate na nani?
Sina wewe. Umviriza banza kwanza ukate kwanza gato.
Gato. Akate nini? Akate
sasa. Unatukutana na ugengistani.
Sasa.
Na utana. Hapa ni uhunini. Tukibere machungu hii wacho. Unavyumva? Bila kuzetea mademadeo mnavaa mabitu ya hivi hapa. Hapa ni moya mbili. Banza kwanza ugiye tunegotiate kwanza inbox. Kugira nuburi kurafata ibintu bya nyabina mayi bitakuzuriza na carte memoire. Banza uheze hama tugejeje cyo dukora content cyo tugwe intebe wicare dukore content sivu mzee baba.
Ahubwo nabyo twobiraba duhejeje ikiganiro.
Nibyo dutangura.
Oya huko twari gutya. Nyika njaye ko muryango wugana. Si wawe none.
Amanite
aga turi kwa Idriss aho twasanze Belcris bicaye ahantu nyuma mu rugo mengo baraganda yabambaye impuzu zirabura. Idriss ni umuntu tuzi w'umu YouTuber akaba n'umu rapper. Idriss kuba takuzi ushobora kubibwira nk'abakunze ba Imperial TV cyangwa abandi nyene bade bafanze nyene ushobora kubibwira Idriss ninde?
Idriss ni umwuzukuru wa Simbiz. Simbiz wasemavumba muhenyanga wa gasobozi gasobozi ntacugumbanya sivyo kanira ibimix ife
naho igarukira. Idriss akora iki?
Idriss akora byose
nkibiki akora byose
we nibiduje ukora ntabonye ko ndabikora
yego apare yabijya ukora iki kindi nibiki bindi ukora
muhambire cende muntu musaza eh umuntu afukura mbere afite imyaka myinshi eh kandi urumva niyo mpamvu urumva abantu benshi nyine ya cinkora bafe anemo anemo je ndumu artiste uravyo ndumu artiste akora cyane cyane mu bintu bya divertissement uravyo umva
yego ndafite
eh ndumu artiste kose no bwango ndiki mugabo byose naragerageje kubyegeranya nza gusanga tout ce que je fais ça a rapport avec l'art. Sans avoir retrouvé yuko ibyo byose novuga yuko ako ndefiniza mu nkuru ibi nibi no mu artiste gusa.
Yeah.
Ndo mu artiste gusa. Mugabo akora muri divertissement. Ya pana ko abatsi ni benshi arabacapa. Haba babaza bagakora ibi bakubaka namazo. Mugabo je nkuru ya muri divertissement ibintu binezereza abantu nyene bitakariza byo kipa bana pana batakariza umwana.
Idriss Belcris tumusanze ngaha anye tubona yadende bukiwe amaso menga aratukuye aricurikiriye habaye ikinyere byagenze gute afite ikibazo cyane
banze mubaze amafaranga yambariye ndabe ko none umuntu
afite ndabona ko yadende bukiwe brem nari muri mood na ntoyi brem Belcris ho tuvugisha gatoro n'amahoro
fresh
bwe okay kubegiga Belcris
kwa nyene ikinyizwa ry'abantu bamwe bamwe baze bagomba kugwanya umuntu eh ku bitare hawe ni mana cyangwa ku bushobozi mana imuha buri munsi
we waracinyijwe n'ico kintu kikubabaje n'ico kintu kikuzanye ngaha kwa Idriss
bon Idriss no mu Germany aza ko kwa turi kumwe hama nkamubwira akambaza histoire y'ivyo yabonye hama nkamusigura ni aza ko abari ibintu ataci bitwaye eh ndoyifa
Reka Belcris turamugarukira Idriss.
Nigute wabaye kwanza amafaranga yambaye
n'umuntu? Shaje ndabona atari muri mudi yo kutubwira amafaranga yambariye si byarimo no muswe. Yego frame. Yazize miliyoni yari yambariye. Belcris mwe no muswe tubwire miliyoni wambariye kama kawa kama dala. Skate. Nziganyene ba.
Nigira
njya musi ya miliyoni myinshi. Kero muja musi ya 15
Janyene muzi misho seko niga ndabashira hasi gusa sanyana ndababaye gusa
bashaka bakugira iki bashaka kugira ikari kuzoka ama wambariye za miliyoni
sinzire ko bashaka ubahe ajya mahera wambarira bagacaho cishisha muri ryanzira bagacaho cishisha muri rya content
nene Belcris ujya mugere wakubiswe numwe wabaje akicane numwe muri kungufu je urya mugerera kugeza ino saha ndawibutse numva ndiko ndajugumira no wadzidziki vrema
je we Landry promoter namusabye interview kuva kera kandi na mfise na songi bumye cyane songi salima ni azo kata mama tayizi ndamubwira ko nishifuza igani bakambwira yuko azokima akanshira kuma programa dahera after yaho kuri ku rumuri rw'amahoro turabonana face to face turavugana na bayi bari ba minimero zabo ndabarondera aguma bajya showbiz cyo na wat na account ndakora n'abashoboka ariko umuntu babaza kundondera tandirimbo shasha mfise ko mba bajama bari kwa nani na kauli ya kunitia chini sina na baba bashire hasi afite yari objectif ezibiri zo kujya kunshira hasi jewe kunyonanira ubuzima no kunshira hasi kunkorora na ninde objectif yo gukorora ba journalist ati gute cyumva yavuze ngo ibi ngo gende umutana nigwa ngo sibijya bamubwira abandi ba journalist bakacha bemera ngo bajya abandi bakacha bemera just vyerekana kumengawe asumba abandi orke yagiye mu mwuga hari abandi bamutanguriye atazi n'ukuntu bamonetiza YouTube babimweretse atazi n'isocronym rove yambarisha neti zicuye ndavyibuka sivyo ariko ntabwo je nigize ndamufata nabi kora ko mbanza tumuntu yavuya ageze aha ndamubahira icyayi so rero amaze kuba kujya agenda mbaza ibintu bye bitandukanye byo kugomba kuntera ubwoba ni no kugumagira agomba kunyagresa cyane ambaza ibintu ku nguvu atangura kusuzugura big bro fabi love ngongo turambarana urumva atangura kumusuzugura nawe nyine eske fabi love twambarana gute umurapere yubashwe yambara ifi wananje nkambara ifyanje sivyo hamikende kinacho agomba kunyagiriza ibintu ngo ya mahera siyo wambarira kandi abantu bose bavyemera ko ari nambarira kandi abantu bose batwa ari nambarira sivyo agomba nyene kufata nabi avuganya nene bige bitandukanye so je cyo novuga azansa bikigongwe kujya mugira nkobise rya kidya nkobise kandi ushima ko yagombye kubishiramo inzigo bamwe baza ngo namabeze cyane ni iki wowe gashayo beze wogira umuntu akagutuma umugere uravye inyuma akagutije ijido uravye inyuma ijido ryo kwiyahuza ryo kwiye romf nana hatwe rero azansa bikigongwe hakiri kare atansa bikigongwe naho ibizoba bizoba kandi uko bizogenda kose ntaza bibaze ngo ni black and if
Urumva atagusavye ikigongo nyuma yo kujya mugere harashobora kugaruka indi nkurikizi.
Ego,
kandi ndasanzwe.
Indi nkurikizi hama kuri kote y'abanani y'aba YouTubers nabo y'aba YouTuber navuga yuko aze aruba abandi bantu bamutanguriye cyangwa abantu bakora akazi kamwe. Kuko maze kuvuga ngo si babandi ngo wamubwire bagaca bemera ngo je ndumutananiko. Teje wamaze kunanikwa. Nibo nyemeza amafaranga je ntaguze. Ikintu nakiguze imyoni 50. Uci nyemeza ko nakiguze 600. Ubinyemeze kandi ari je nzi amafaranga na depansije sivyo ajya muri zijya mpuzu harimo nk'impuzu na naguze samblagera nagushije akaparsela kanje sivyo
eh akaparsela basigi home ndema ndakagurisha ndakagura mu mizigo bitayo kanje
rero je vra samblage njo mutwarira nivya atase by'ikigongo ego
kandi azohano
ego
ntiyagwe
barangira nico gituma na Idriss ari ngana ne ga Idriss ibaragyogura ngaho
oya oya niyo mpamvu urumva je franchement ijya content je maze kuyibona tunungaje nguma oya afite entertainment rikira ryo hari de afite nibuka Landry nindira nibuka Landry akubiswe yagiye kurondera content kwa Obelix kija giye ni mwebwe mwamutikwe yari ya makofi ya vrai bo suba ngo yihoye bwabo franchement mu bisanzwe ibintu biri ko biraba muri entertainment yego rimwe rimwe hari ibintu hari sinzi ko bari babipanze ufite nuko waje utuguye ko twari ko turavugana twari bwagere juste kuntuzenya kugira menye d'abord yuko ari byo bari bateguye ko haza kubera ibintu bya imigendanire y'aba artiste n'abakora muri promotion genre abatangaza makuru nta ushobora kuyimenya hari abaririmbyi usanga bafise team ibapangira akavuga ati kuba ati usanga umuri afite team mpangira ibyo bya babeze n'ibiki n'ibikubwira kuko umuririmbyi atunzwe no kuvuga hari umuntu avuga uti jewe mvuga mu bintu biri positive cyangwa biri negative mbesha ngira ikimugabo mvugwe kora ni umutahe wiwe kuko n'umuntu akora ibintu kugira dandaze image yiwe adandaze ibikorwa vyiwe ifo yuko avugwa rero utuguye ko no twari just agishika ko je nk'ikibone rya content je nacenda muhamagara tayemba ta petit frère kenda ke nimubwire about ibintu byagenze gute bavyumva kugira umuntu amenye ingene ashobora kubidefenda parce que Murazi yuko na dernier mado yuko gukora inama ibiro by'umukuru w'igihugu ibintu binini bagarutse ko ni ibinyene byo kuza baragwana ni ikigira umuntu yamenye ingene ashobora kubidefenda bashobora kuraba ibintu ama content baduko tajya kumwagurukana ubumenyi rimwe rimwe ugasanga ni ibintu nyine bihungabanya umwuga fatana n'ibyo navyo nibike mugabo du note côté ugasanga hari ikintu byungura sivyo kuko numumenyesha makuru ntare kuriwe gutanga de forces information urabyo mvuze ne ko ndamuhandura nka petit frère kuko uvuze ati uko ambari miliyoni cyane media iri sanse umenyesha makuru ari sanse gutanga inkuru y'ukuri C'est-à-dire Bel Christ akubwiye ati nambare miliyoni ijana. Wewe iyo nkuru kuri wewe niyo. Kuya ni wenyene ni wenyene abikwibwiriye. Urabyumva ni wenyene abikwibwiriye. Kuko abibaye nango mwara bikwemezera akakwereka ate bana. Jewe ni cyemeza amafacture ngaya ngaya. Rero urumesha makuru nti sanse gupingana nawe mu bisanzwe. Du notre côté. Muri sanse kunyinyurana nawe. Urabyumva? Kora we aguhaye ukuri kwiwiwe. Ukwiye kugarda mugu ofite mugu prova ukuri. Amwe kare kabeze kwa nabaje amagenda ndabatinya abatipe barakunda amabeze. Eh kuko akwiye ati baraje na hari umuntu avuga ati reka tugwane kugira content igere kure. Bibaho namwebwe mukorani nyine murabigira. Hari ama content amwe mu crea ama scenario ari bizarre. Kugira nyine content igere kure. Binoze kana. Cyangwa gasanga nawo ni shavu yaramududa ati upeti kweri no saha yambaye kweri si saha yaguriye mugisho. Avuga ati rero upeti reka ndamuteri gende. Yete binoze kana ashobora kuyadugijwe ni shavu mugabo. Bon. Binote ko tumenye makuru nta risanse kugira ishavu. Oya umuhaye ukuri kwi wawe. Akwakira uko nyene. Amaka guhereza.
Nene Belkrisi wena aba bodyguard wari witwagije.
Hari mande ya home nako witwaza gute. Wo nubwo hano nubwo no magiye muri dosho na ndabafise.
Ah wa aba bodyguard donc bari mu rupango ngirango uwe bacaguha magati ari umujonalist ariko arakurondera. Kumbaje kuguha ibipa.
Naje kuri target. Yaje kuri objective.
No ko yagiye kubagura Oleg ikaba gutera amagendera yindi.
Nene Oleg namugize iki none. Namukubaguye gute.
Sibanga umwe twareye yose biraye kuko umubwe murabaririmbye kame bo ni ofete ni kubera mwaduciriyemo sivyo mu bisanzwe abaririmbye muri sanse mwe mutanga umunezero nabiski umuntu umugye muri twariranira abaririmbye abajournaliste bake no bizo bitumutayishya wapi
atahurira ndiri promoter umu youtuber ariho akugira ariho kubera umuririmbye kuko asaba news umuririmbye zikamuha views zikamubesha hama na umuririmbye akamufasha visibility ariko no muririmbye arakenera mu YouTube ariko bivuze yuko umuririmbye ahari atari adafite mu YouTube arashobora kubaho kuko hari abarimbye benshi tuzi bateye imbere bari no kugwego ngaha mu Burundi batigeze ama TV none ntaraza kandi bari hit cyane turabazi benshi ariko ndazi yuko aba YouTube bafise valere nini kandi ndazi yuko bafise ico bakora mu guteza imbere muziki mu Burundi rero ifoko mu mwereko kuko natwegeza kwitwara ifoko mu muhanura
ni mwese we none gasha none ga Belkris uri muvandimwe no kwikimana uko petit frère sibyo tudahenda umupira wambaye ahuguza nga
umviriza leo
tatubeshe nyene tubwiza
ukuri idriss umviriza nakubwiye ikintu kimwe
kugira jembe nk'umucama igabo waducyiriyemo avredi iyo triko yako yo ni yangapi
umviriza bro kenshi ntuzu he Valerie kene kuri look
bimpira wamba ucu uhindaye ni fashion
biagoye gutaho biagoye gutaho niyo mpamvu biwacanga bro
nikomeze sasa ubwo ngahe none uyo
nane wari bwa ubone basi
eh wo wari bwa ni style ki kweli
ni fashion uko si
eh ni fashion
Belkris, nukuru kima tukizanyo kuri ugira sivyo twese si wewe si Landry promoter mwese muri bato yabanje sivyo cewe petit naragutanguriye kurapa ndabyumva Landry promoter naramutanguriye muri ibiboro vya ma YouTube mva mwese muri bato yabanje sivyo kandi yese no kwemera yuko aba muto yabanje umwe muri habawe cyangwa ngiye muja mu ngorane je ndabibona naco no bamaze sivyo kwa ranja marapo yanje ara yo kwiyemera kwa yeye namu muzamu yeye mero, ari kwa zekuri mende ni mbandi kunda dili mukopo kwa hiyo, kambi la vonda mukopo. Sasa, mimi mhamu vunda kuyati muzimu mukiza nyokuri, sivyo kunda zikuwa barimu zimu tunuga na mashowbiz, muga hani mashowbiz na yeye mukora mukarend, sivyo? Kani unasikia kwa showbiz na yuko sanga vige zekuri, kuswara kumenia hobi garukiro, sivyo? Kubera itangazamakuru. Ni source umwenegihugu akura kwa makuru kandi umwenegihugu niwe mufana wawe niwe mubosi wawe siko muza mubita ati yuko umufana ariwe mubosi rero iyo umufana tugumye tumuhereza defaults information aza kwakira bijya nyene then nico cyatumye gempeba nibyo muziki ibyo kuririmba cyanza mu itangaza makuru kubera iki kugira nze kuzana ukuri kubera amesha makuru benshi n'abari kubera gutinya baratinya kuvuga ukuri urabyumva mugabo je nawe ushaka kumkamira yuko ambarira miliyoni jana pa do probleme sivyo mugubuzi yuko umutima wawe uri kurakubeshera bacha tabikonsomme ivoivo urabyumva harundi mumyesha makuru bivanye na vision aba afitiye umudiki avuga ati je ndifuza yuko entertainment yakivanga ikagera nga ugacha muheza desinformation z'ububeshi ariko arazibona neza sivyo Chengi na vyeti ikira tuama wambai buri mumusi imiliyo ni mirongo itatu.
None nimbara ba interviews zanje arisuri konda chambara buri mumusi.
Na chukija kira.
Na mivuz. Asha kazo vugenda bizi mwa tabiyo sabukuri kigani.
Ebo sinda ahongo ba kushikana.
Tuondele nimbari fu tuondele nimbari fuso tuondele nimbari fuso ibi pakire home hamivuz ani hama ba kamera ibi kamera vyo sio.
Kuga hama. Naike hamidi hanaike imiliyo ni mirongo itatu. Nashakira tujitwa satani cyasohotse ku dollar 1000 ya ntuze ya dimi ko ni ngapi ile nani satan shoes urayizi gagamire hawo hiju $20 satan shoes yasohotse kuri 20 iriko irimo na maraso y'umuntu wone kiratu wari wambaye ntabwo ari ni kiratu cya satani usuvuga ko kiratu cya satani cyawe gute igwi miliyoni 30
Chano ni cha shetani nye. Idrisa, jewe kekia tunakiguze chagia nangia ukusaba na Nicolabo, Michael Jackson.
Mato wewe, yafuwe mwini Deminefu. Deminefu hile wali uchekulipo. Mwini kwa angari kwa, wala kwa mwini mviriza. Mwini Deminefu wali uchekulipo, mwini Deminefu. Kwa Deminefu raze kabel Chris.
Jena kuyakona geyo Deminefu no? Geyo
jai. Masu zafu yafuwe Deminefu no ya hapa.
Sawa na. Je isho mbona ni kimwe wewe rinda basi songo zo yomfu
namba sare kuripo ni bire aba mama bagira akana bakakicerika ngaha ku maguru kariho karanya bagira gucye
aba junaiste babwira ben nice ko umuntu ayi karamanda afite 13 bigacha bituma bimudeguta akava muri
love ariko ni yakunani
wewe wagize nanje mbangize ni fresh wewe gira jewe ni muganyinda kiwanje
akaba kitagahinda kingo
Ebe ariho twiga muri interna arakibwo itagahinda kimbwa muri interna bariko baranyuzura abantu bara bari imbere agahinda kimbwa zingene baririmba mutabisansire sawa bari twafatana gutyo umwe akahagararimbe agaranda kuhereke cyo gato oya ega nkonda kumara gahinda gato urabi imbere gato tuzunguruka turirimba ati warakoze nyokuru we wampaye nzozu nyongere narajyohewe umva twagenda tumeduko umwuko turazunguka abantu bize internet n'abakubana kumbuka bakitagahinda kimbwa nabiskia we rero none nuri mu gahinda
yego
magasakinga eh
Changa Bel Chris nawe agahinda uri urimo ni kimwe mu bintu Bel Nice yo bayara kwishuye muri ga video yiwe navyo nyene biri mu bintu bikwicaritse nga
Nice nta kibazo na kimwe dufitane ibintu bimeze fresh kuko Benice yavuze yuko
Benice yavuze yuko uzogenda kurere mu bandi bana
ati n'umuvyeyi yego ko yo kubera umuvyeyi
no mubera umwana we wimfura wimfura bisigura iki wewe haje ugiye kuraba umudemu ubwira abajama ba watima jo mwefeshi je nge kuraba wa mwana eh nawe Benice yavuze ko ndu umwana we wimfura n'ukuvuga ko ndu musheri wiwe asumba bose wimfura
usumba ya satu
cena Kwa hivyo vifuzi, kwendi mfuru, mungana wii mfuru, nwe misiguri.
Kwa hivyo misiguri.
Kwa hivyo sensi, sivuga yuko na maruzaru kuyugara. Sensi, nyuma hivyo sivuga yuko ya mamedia online aru kuyugara. Razi mamu. Ama informasyo duchisa kwenye kukima nasiyo. Ravyo. Umbubu ui be na isi avuzi, umbe mshiriwe mkuru.
Misuka hivyo zeno. Misuka hivyo zeno. Nebido nizihari, majo, nizihari. Akini dizo jimu nani mumhori kino?
Nani mtu guapa petura? Wanu lukuna tu gofiti?
Mumhori swagadi we mumhora.
Iswagani tu vijana sika gapeti na kaboga. Naga ungo kete.
Sambali amafranga mesh.
Tu vijana ba na ba chudusha.
Petura gula kuzimia kwa gupitar. Nga nangu ya kuna ni?
Chelewa ni muga hinda. Hano na iku kuita mwambi.
Idriss. Oui,
pardon.
Washora kuduha itandukanirizo ri hagati yo mu journaliste no mu youtuber.
Atandukanirizo ri hayi. Eh, mu journaliste. Mu journaliste. Nakubwiye mu journaliste. Aratororokanya, aratohoza. Sivyo? Mu journaliste aratohoza. Icyambere mu journaliste ntavuga ntatanga inkuru itariyo. Kandi mu journaliste ntatanga inkuru ibangamira societe. Kura ni comprendre. Umujournalist arashobora kuvuga des faits. Muga nta commentaire agira. Kura ni comprendre. Bisha abantu saba bavuye. Iyo nkuru arashobora kuyivuga. Mugabo ntashobora kwijja mu midi mu gihe azi uko iyo nkuru ishobora kuza guhungabanya umutekano. Uravyo? Umujournalist atandukanye n'umucommunicateur. Uravyo? Rero umenyesha makuru umujournaliste numu youtuber ntata sino ufite mu youtube numuntu akoresha youtube nawe wifitiye youtube yawe kubuye mu youtube mugi mu journaliste ashaka kuba mu youtube mugi mu journaliste ibintu vya bishira kuri youtube niko kugutuma facebook ere cyangwa mu twitter uravyumva ni juste mu gihe uwo mu ugoro ubuga yo platform ubikoresha ubikoresha cyane ashobora kuyitirirwa uravyumva mugabe rero abantu benshi nga ibintu bakora sinzi ngene no byita ce sont des communicateurs ce sont des journalistes urabyo naba youtuber nyine niko butuza ma content gusa atakiye nakimwe za gufasha societe none nko
umunani umu journaliste nta kubita gender umunani umu guest niyo navyo bahuka
gender ni commentaire nabivuze indirectement umva ntari sanzize ukora na commentaire ku kintu niyo mpamvu iyo mumenyesha makuru bakeneye gukora commentaire ku kintu bahamagara umu specialist uzabe no ku matelevizi akomeye umumenyesha makuru yo gusarabaza lo journaliste arabaza hama ujya muhinga ni wagera ma commentaire uravyo umu journaliste gusa arondera ukuri uravyo rero iyo umuntu agira ngiye kurondera ukuri yacha guterigendra
kwawe
innovation je ni bishasha je ni muri 2020 petit we vp
je ndababaye sana kweri kweri
kandi wo bizotuma utazuri taba nibindi biganire kuko bashaka kukugira
urajye atanse by'ikigongo kweri kweri ndibaza gusubira gukorana bizogorana foko nsaba ikigongo kandi rero azo saba ikigongo Jesse je nashaka hiti ni negative shaka hiti ni negative none
kwa nagateka
kandi I respect myself. You know, even if you just come to the jungle, we hit, we have to have you. No, from Guma, we get to be able to have 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 to be
able to have to be able to have to be able to have
to
be able to
have to be able to have to be able to have to be able to have to be able to have to be able to
What can you get? Harikindi kigani na walibuga wana kuwa yuchu wanje kuli nani YouTube yu. Fabi lover walibuga kibwane. Nikufu ugea nha Keshan genge yosi.
Keshan genge?
Yosi.
Uwe urimuli Keshan genge. Ngesi muli Keshan genge mwambarira imilioni mirongi tatu.
Jee mazivji wanje. Hama ugea hundi na uzo mazivji yu. Fabi lover uzo mazivji yu. Hari nani ya Fabi lover wana kuli nuhuze ya nuhuze ya nanti.
Uwa kuli ya itop.
Ya Fabi niko bako uaje kurondera ayamo amurondera kuri target rero ntashaka kudukoresha ibigani ashaka kuza ahara
umumesha makuru ubwo burengaza yarabufisi kupe aza ntashobora kuza ta objective none kuri gata objective azana mbere gifisi
nemba nimene bigyoshe nkubu yuko nkaba bariko yatubaza ikibazo kimwe
sawa nenda kwazi ikintu kimwe Idriss wewe umuntu iyo umumesha makuru wavre umunafise news ugenda kuzigira kuzirondera
n'ambari kula mubesha
nagombye kuguha karore haba kuri je
byabakoze n'ambari kula mubesha none
nako namubesha
bazi kuranje nakubwiye yuko nawo zuhura nundi munaga akudide bivana nibisha buvye baho biri
nta muntu bijya ni vyarandira nyine afite objective yo ashaka gushikako
yo kunshi okay mwe ni mwigeze kumutikura hari umuririmbyi nabare kuri yo kubitumenyesha makuru
none niko ndazira Obelix je
muzira Obelix rero umujyambwa abumwe agatukisha umujyango namba Obelix yari yimbwa kijya gihe ntawuzi ko atabiteguye ko batari yabipanze nawewe na Landry nitwe chatumwita yuko ari umujyambwa ko mu isanzu kizira gutikura umuntu mutumi
yo fata nkurubuye hari umutera mu mutwe akameneka yari ko bazizihe
ngawiwe rero n'umusirikare ntagenda Je haru dada nigeze guposta rugenda kunyitwarira mu gipolisi ngo ndagiye kurusha caption iyo nyene komiseri yarubwiye ati ngo eh ngo natwebwe ari ge tugenda ku intervene bakamurasa umuntu yicwa n'icyakora wewe nambuzo genda kuvuga yuko ngo wambarira miliyoni jana bakakubaka kudida uzobuziza kazi kawe narandiri mutikura tabaziza akazi ki
nkosa amafaranga yanje ndayambara bice bitera ikibazo abantu baza kukundida
papa wemba ni afiriye ku stage papa wemba
urumva utangura bara matera sa sanze nambara ya
make academy agapantaro kari 5 siseti bye agasenge ka 3000
na kuangapi iboka icatana shu gades
Ndi se wambari ya make naje ushaka nambari make
oya basi ntudutere basi mutiyo mwibaje
sibu yasi na wivu basi
je navuze ati jewe iki kato si ubona kuvisa kibazo ubugisha kazo zindagitange ndakitange ndagiha nubabona yikumenga ndi ningumiza kibintu none yo jalizi yogira kandi navuze ati nubugisha kaki mu kibazo kiri he
Idriss uri mu bantu batanguje ama TV online Odi no mu bantu baba baratangwa kuza barakora ibiganiro byo kuvumbura. Uno musi Idriss aho yicaye bijya bintu byamushikanye kuki byamufashije iki mu buzima.
Yeah. Cyambere bana yo kubye ku mikiganiro banza ku mamwambi. Mhm. Icyo zikene kizima no mamwambi ni yo ega twe ngaha turi ku isi. Turiza ari wari na situzaye. Nicyo je ni mana yadutumye mana yaduhaye imizimu. Kurondoka. Amo buzima n'Imana butanga nkunda guteye induka byara ndamukuye umwana yavuye muri mu byo waje kundondera ko none umwana w'Imana imutunga inyo nizo mukerezo nizibayeho eh hamwe ibindi navyo maze kongeza ko sinicuza ku mwanya wanje nataye kubera objective na bizaniye franchement je natangwe ibi byo kuvumbura kugiranerekane ico bita hali halisi ubuzima nyabwa ba artiste bacu babayemo nabitambwe muri 2017 mugabo na vyumviriye muri 2013 turi muri 2020 turi kumwe na Belle Chris umuhiririmbya akiri muto c'est maze ugafise 20 ans
imyaka mfise nibaza ko interview mu chama ya mama mukamubaza imyaka mfise nayo ndi
sawa turi muri 2020 Belle Chris yambarira miliyoni jana
imagine
Belle Chris Oleg yamusabye collab amusaba miliyoni zinga 3 miliyoni amuhaye miliyoni ara none gasha manake sinicuza yuko ntageze kuri objective ko nari nkeneye yuko hazogira igihe umu artiste wenyene juste kwera umuziki wacu hariho nivo utaragerako ntituragera kuri nivo yo gusaba 3 million ya collabo mu muziki muri rusange urabimvaga Belle Chris nini mpanuro ndaguhaye wewe ndindira gato sinanze imyo izabijyana namusabye siniko ndazipinga mugabo iyi ni nk'impanuro ndiko ndaguha umuziki mu Burundi nturagera kuri nivo y'imiliyoni jana kubera nta revenue ya 3 million ihari ku muririmbyi numwe urabyumva cyane mpora ndaye ibintu abarimbyi baronkeramo amafaranga kenshi yari amasho izo sho ntizigihari niyo sho usanga none nka sho nka zibiri cyangwa zitatu mu mwaka izo sho ntizikibaho sivyo tujye kuma nta maririmbyi basinya amakontra amazime urabyumva nta 3 million umuziki winjiza urabyumva amadiri abartiste bakora turayazi urabyumva amakontra nta amari abanimbyi bakora amahera mu masho akuna sho nta madiri amapresidente tubona aba patata amadiri za ambasada ubuno bitanguye tubona sadbi amazigi yasinya ubu kontra bunga yo biri butatu nayo makonta ndazuyengeranije nta miliyoni 50 zirimo avuga ati izi 50 miliyoni anywele we imagine uru muri nimbyo mura gusavye collab ugacha utanga ugacha we informa abantu bagukurikirana yuko collab usavye 3 million muge izo revenue tugiye mukuri izo revenue ntazirimo urabyumva urumva yuko plus turiko turakora kuri ama information turiko turatanga turiko turayobya abantu urabyumva niyo mpamvu urumva franchement ze nk'impanuro notanga hariho ama detail amwamwe abadakwiye kujya dale media kugira dukize uno muziki wacu je nagiye muri entertainment kugira abantu ndabere kukuri kwera je narabaye muri rimbi ndaje by'abaririmbyi nyine bimeze kugira aba le consommateur tubahe ukuri hama a partir ya kujya kuri niho ashobora kuva inzira nziza yo tuma tugera kuvye twe twifuza kugera ko muga mu giye twivuga ko twambarira miliyoni jana ugasanga ari umuntu yabakeneye kugufashisha umuriyoni umwe hata ukopatiye avuga ati n'umuntu arandenze cyase ni bibiri ashobora kutizera yo kwambarira miliyoni jana kandi ari vyo arizo wambarira urabyumva usange yarafize umutima wo kugufasha arabihagaritse cyane ashobora kwizera yuko yambariye miliyoni ijana avuga uti no muntu ari nkeneye kumfashije miliyoni kandi niyo ugasanga ubukeneye basufumuguramo amayinite agatinya kuguhereza avuga ati uno muntu amwe no mu telefone ati ndamufashije miliyoni yava guntererera mu maso unabisikiye ufite ndibaza ufite ibintu naho bihagaze hari akeneye yuko habaho ama media entertainment ndona zakana nabaririmbyi bonyine yanzu baza baravuga ukuri hari halisi cyangwa babona yuko ukuri kwabo koza kubangamira iterambere rya rusangi ginunzenya uko kuri kwiwe afuma kwigumizamo asema je nambari miliyoni jana reka ndavyigumizemo kubyo abayate bana we no panera wayiguza ngahe tivyo sivyo yo kumenya atuye no kazi wayishimye yinguri uravyumva mugabe umuntu umubwiye ati no panera yiguza miliyoni 50 urabyumva biza kubangamira umuziki muri rusange iyo content ufumu yigumiza mu na kawuka kurumva yuko batangiye kuza baravuga ibintu bakwitwa majido ejo igaye izogenda gukoresha gukorana ikiganiro n'umuntu avise nko acha kurasa
Idriss tuko turinjira rya twabonye imodoka mega ijya modoka wayikuye muri ibi bintu byawe bya ama TV online wabikuye muri ibi
kandi kazi nkora
niho wakwiga modoka bana twe tugumize ko tuzoronka igare
ijya modoka yanjye razimbye
nawe muri 50 million
ja kuri Google namuvise ama mega ya Google ni starlet 90 andi genda kundi
biduga yake
Ndakubwiye ati starlet yo 191 genda kuri site badandaza imiduga ubaza ati starlet yo mbikinga amajana 191 igugwa ngaha ntuvuge ati ngo starlet baza starlet yo muri 1990 igugwa angahe hari ama site rero za bifoward n'izindi mengo na za amazone hose waiza ufise ma mega jako igiciro ucu gishira umviriza mili ona fa montage. Sawa, mwambie afukwe rand atafute bei ya starlet ya mnonante. Ashagira screenshot ni sitaziza kuyikurako. Acha imadikanya, acha fotura kaja ga starlet kiwanje kaja nyene. Acha bishira mpa ari babone yuko ari. Ama munyuma batse bamenye igiciro.
Tugenderamo. Bel Chris.
Nisho uta ipata chini ya $20,000.
Asante sana. Bel Chris. O tugira ga freestyle basi woba tubashimire rero kubona mwari mwatuganirije kandi mwaduhaye karibu mukatukwira
ndaho kigamura
mwinyo bakoze cyane
umwanze ukiyongera mushika imperial bigandiro cyahit
okay bakunzi ba imperial tv tubibutse ko mwari muri kumwe na Idriss na Bel Chris twabasanze ahantu bariko barakora inama biga akajedenuzi ariko kumukorera Landry promoter
mugatuzo mutwari
kandi tubashimire cyane ukuntu batwitaje
reka sibana
mari za promoter sabe kigongwe wemeri kosa hanyuma ibintu bitaraja kure tubibutsa ko mwari kumwe na Iteriteka Bella.